way back down and da 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 da. Well, he took my hand and said, baby, bye, and I said, you're gonna be a wife. And I told him, da 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 da